Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa kane turakomeza inyigisho twatanguye itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu le 2 mai mashaka kuraba uwo munsi kwa kane niho natanguye inyigisho ndagira ku munsi ya kane twishoka ikibazo kivuga ngo mbega imana ashaka gutorera uwo muzokubakana nabisiguye nkitangura yuko iyo nyigisho nayizanye kuko benshi no munsi yakwa rigisha yuko tudakeneye kubanza kubaza imana imbere yo gutora uwo tuzokubakana ngo kubera ngo imana yarasha vuye igihe Adamu yakora amakosa akagiriza imana ko ari kubera umugore yamuhaye ariwe Eva ngo imana cisha vura ngo nta mugore zo gutorera umugabo ivyo rero bwa mbere nk'ivyumva nabona umengo ni ibintu bica birengana ariko maze kuvyumva bigaruka abavuga butumwa abapastori bakabivuga mu bantu benshi babumviriza benshi bakora vyiza no gutwenga baraseka bikaba nk'ibikino ariko nibaza ko hariho ikintu satana ashaka gushira mu bana b'imana abereke yuko bafise uburenganzira bwo kwitorera uwo bubakana yuko imana itakeneye kubijamwo nduva yuko wa mukunze ukabona arakijijwe canke arizera imana nuyo nyene ni mugende mubakane hanyuma imana ibaje imbere ivyo rero bisigura iki bisigura yuko wihaye uburenganzira bwo gukora ivyo wewe wishakira ntuwashatse kushiramwo imana muwo mugambi ugiyemo umugambi wose uzogira si mariage gusa munyumve si mariage gusa na business na commerce ikintu cyose no kurondera kazi no kurondera visa ibintu vyose ukora mu buzima imana ukayishira ku ruhande izokureka ubikore ukuvyumva ariko no wagira ingorane ikibazo no kugiza ingorane zo kumana ugasaba imana gutabare kandi utashatse kujana nayo ni vyiza rero ko imana mujana mose imbere yo kuva muri Egiputa imana mugiye ati ndagumareka kuje imbere mose aravuga ati utaje wewe nsimva ngane tuva ngaha ndagana kugira yuko ni vyiza ko ivyo ugendamwo vyose wa mujana ni imana hari umurongo nkunda kuzana kenshi muri kanguka abantu benshi baragukunda ariko binyereka ko benshi batara utahura neza ni umurongo naguzanye kuva kanguka gitangura Yeremia 29 murongo wa 11 Jeremie 29 verse 11 ivuga ati ndazi ivyiyumvira ndakwiyumvira ko imigambi mugifanza vuga ndema projet imana naza ma projet ikwiyumvira ko imigambi y'amahoro si imigambi y'ivyago canke ivyumviro vy'amahoro si ivyumviro vy'ivyago ngo kugira ndaguhe kazoza ni vyizigiro canke ibyiringiro nuba yuko imana wewe ugunyumviriza imana igufise ko imigambi irazi ndavuga ngo hari imigambi ndazi imana irazi imigambi igufise ko wewe utazi hari imigambi wowe uzi kuko yayiguhishuriye bimwimwe ariko nagenda kubwire yuko bitaravye imyaka ufise hari migambi myinshi imana igufise ko iyo nyene izi kandi migambi imana igufise ko ni migambi myiza si ivyago si kugira nabi ingo nyinshi no musi zarasambuse abakozi b'imana bariko baradivorsa uno musi bavana n'abagore babo abakizwa bizera imana hari nduru hari ibintu bidashoboka hari kwankana hari no kuvangana mu bantu bitwa ko abantu b'imana nduva hari ibintu byinshi satani yanjye mu ngo nyinshi cyane ugasanga umuntu aguye mu bintu atazi ariko imana yo yari ibizi bigitangura nuvuga yuko umuntu wewe mubanye ivyo bigutunguye cyangwa bigukanze ubonye ko utaruzi ko ameze kunuku imana yo yari imuzi imbere yuko muragira mariage yari imuzi yari ishobora kubaza karakteri yewe ni yawe ingene bizogenda hari ibintu byinshi wewe utazi imana izi rero sinumva gituma abantu bakunda uyu murongo Yeremia 29 murongo wa 11 Jeremie 29 verse 11 bakawukunda bagakunda gusa yuko imana ibayobora mu migambi yayo ifise muri iyo migambi yose bagakuramwo umugambi wa mariage kwa iki projet mariage muyikuramo kezera gukuramo mariage kuko nimba wemeye ko imana ize ama projet igufitiye imigambi igufitiye kuzima bwawe kuri kazoza rekana mariage ivemwo ibire ndasubiyemo ndababwiye yuko ino nyigisho iraba abaselibateri batarubaka cyangwa batarashaka wewe wamaze kugira mariage uwo mugore muri kumwe numugore wawe imbere y'Imana wewe ufise umugabo kumbure atizera wewe wizera usenga ariko umugabo ntiyizera cyangwa ari mu nzoga ariko numugabo wawe imbere y'Imana musengere ivyo nicyo tukwiye gutahura musengere tuzobishyira ko navyo nyene ukwiye kumusengera ariko ntuvane nawe ngo narihenze ngo sinabajije imana nimba utabajije imana vyaramaze kurangira senga ariko wewe utarashaka wewe utarubaka nubwo woba uri fiance ndabisiremo neza nimba uri mu fiance mwamaze kwiyangaja yuko mugire mariage nubwo wamaze kugira abantu ko uyu mwamaze kuvuga ko muzogira dote ryari muzogira mariage ryari utasenze ukumva ino nyigisho banza usenge ubaze imana kuko utabaje imana ubu ntuzobaza imana vyamaze kurangira mwamaze kurangira mariage ntuzobaza imana ahubwo muzosigara mufise umutwaro gusa musenga ko imana iyo bafasha mukabandanya ariko ubu tarabijamwo senga ubaze imana kuko imana izi imigambi igufitiye yaza ama projet igufitiye kwa kane windwiza nzobereka ingene imana ari izi imitima y'abantu gusumba uko tubyibaza imana irazi vyihishije wewe weza ngo uri yizi ariko nagerabwe yuko tiyizi uko imana ikuze wewe uzi ivyo ubona kuzima bwawe ninge nuvuga niki ariko imana irazi byo utazi kuri bo tugeze mu mwanya w'inyigisho ejo nako navuga ibyerekeye uvugishwa turimya nyigisho nkwe muyera ninde izorangira ejo ariko no musa nshaka gusura kubereka intumbero y'ubuhanuzi cyangwa uvugishwa ariyo prophecy no musa sanga ubuhanuzi cyangwa uvugishwa ari ibintu kenshi usanga biza gutera ubwoba cyangwa biza kunezereza abantu ubuhanuzi buharawe cyane uzokumva ngo imana yaguhaye imodoka imana iguhaye indege imana iguhaye etage imana iguhaye umwana imana iguhaye iki sivuze ko imana itatanga ibintu byiza ariko kenshi usanga ibintu bishaka nezeza abantu kuko usanga abavugisho cyangwa abahanuzi batari mwishengero bigenga kenshi usanga ariko ubuzima bwabo ndiyo batunze kandi ugasanga iyo akora ahanura ibintu nk'ivyo bimateriyeli byo gutunga byo gutera imbere abantu birabanezera bakaba amafaranga ugasanga yasiga yavuga ibintu kugira abantu bamukunde bamwe n'ibintu kuko kandi ugasanga iyo utamuhaye nasura kuvugishwa je ndazi abavugishwa kera nshiruka inyuma bavugisha nari nsinyuma cyane yabavugishwa ndi muwe bigoye cyane nihebuye amwe bicika nko kuraguza ugenda kuraba umuvugisho cyangwa umuhanuzi ugira kubwire hanyuma ugasanga utamuhaye amafaranga ntasura kuvuga ugasanga abwira abariko aramuha gusa byacitse urudandazwa gucuruza rero igituma habo buhanuzi cyangwa uvugishwa ibintu ni bitatu icya mbere twayisomye mu murongo wa gatatu w'ibikorinto ba mbere cye cha 14 murongo wa 3 Corinthiens 14 verset 3 ni gukomeza abana b'Imana cya kabiri ni guhanura abana b'Imana cya gatatu ni kwirura cyangwa konsole abana b'Imana je n'iyo ni bitatu tubona murongo wa gatatu ikindi ariko nababwire jo dangije nuko iyi ni ntumbero y'ubuvugisho cyangwa buhanuzi ni gukosora cyangwa guhanura gutuma umuntu ashobora kwihana nk'umuntu atazi Imana ari mu vyaha akwiye kwihana ni gute uri umuvugisho cyangwa umuhanuzi ugahura n'umuntu yuzuye ivyaha umusambanyi avanga umugore wiwe akora ibintu byinshi ari muri ruswa hamukaga kumubwira ngo Imana igiye kumuduza agiye kumuhezagira agiye kuronka amakontra agiye kuronka indege agiye kuronka itaje gute muhemu w'Imana ariko aravuga muri wewe atari ko aramubwira ivyaha vyiwe ngo yihane ivyo nibyo nama nibaza murambona abahanuzi ugasanga umuntu ara aje w'umusambanyi w'umunyavya bizwi sivyo wikeka nibizwi ariko nta kintu kimuvuze kuri ivyo vyaha vyiwe muhe mu Imana na kimavuze avuze ubutunzi gusa avuze ya makontra vya entreprise giye gutera imbere kubera iki kubera inyungu zawe kenshi umuvugisha usanga ashaka inyungu ziwe umuvugisha wo kuri rero akora ivyo bintu bitatu arakomeza arahanura arirura kandi aravuga cyo muhe mu Imana kubwiye akarero n'agira bere iki kintu muhe mu Imana akora atuma abantu bihana uri mu vyaha uri hana kuko twarabonye idekeye abantu bavuga mu ndimi n'abavugishwa ubikorano wa mbere cha 14:24-25 Corinthiens 14 verset 24-25 batwereka iti hamwe mwishengera abantu bose bavugishwa bagahanura bose hakaza umupagani cyangwa umuntu atizera ashitse ngo arashobora kwemezwa akashobora gutsindwa n'urubanza kwera amajambo muvuze yo kugororoka 14:25 ngo kuko ngo ivyishije mu mutima wiwe bizoseruka kuko Imana ibona mu mutima kubujyo ngo azoshobora gucafukama agaja haza agatazi Imana akavuga ko Imana vyukuri iri hagati yanyu kubera iki yemejwe ko umuntu aje umunyavyaha cyangwa yavuye kwiba ukamubwira ko ariko ariba ukamubwira ko ari umusambanyi ayo majambo azotuma yihana kuko wamubwiye ibintu bihishije mu mutima wiwe tawundi yarazi ayo majambo atumye yihana ko mpwe mu Imana arabona ibyihishije mwibuke wa mugore mu Samaria kazi kandi Yesu yambwiye ko afise abagabo atanu kandi bose tarabiwe ayo majambo yatumye uriya mugore w'umunya Samaria kazi yakogwa ko arumva yuko ubwo buhanuzi uvuye ku Mana rero ubuhanuzi cyangwa uvugishwa uretse gusa kukomeza no kuhanura no kwirura ni vyiza yuko muhe mu Imana ashono kudomako kuvyaha abantu bakihana ubuhanuzi bw'ukuri butuma umuntu agira amahoro agira ivyizigiro byiringiro kandi no kwihana kihana rero ubuhanuzi buvuga gutera imbere si bubi sinabwanka ni vyiza ariko ntibigume gucyo gusa habe no kwihana habe no kugira ivyizigiro hari ubuhanuzi cyangwa buvugishwa butuma ucika intege butera ubwoba gusa ugasanga ahubwo abantu hakugira ivyizigiro no gusenga no gucika intege bacibacika intege kwiruka ubuhanuzi butera ubwoba ikibazo kihari ni iki nuko kenshi abantu barashobora kwerekwa ukaronka uguhishurirwa ukabona ibikorwa satani yakora tegura mu buzima bw'umuntu nka karoro satani akagwereka ibikorwa bibi mu gihugu bikora tegurwa satani ateguye gusesa amaraso ateguye ibintu bibi byinshi hama ubibona ugacubwira abantu ngo uko niko gohora hagize ariko ugasanga Imana muhe muyera yashaka kubahanura yashaka kubibira kabanga kugira musenge iyo muhe muyera ayishuye ibikorwa bya satani suvuga ngo ucuvyemera ngo uvuge ngo amen no gucubisengera ushobora kuri umugore umugore muhimu yaragahishura biciye mu hanuzi muvugishwa yuko hari umugore azoza kugutwara umugabo gira baje gusambana hanyuma ntibisigura ko biteza kuba ahubwo wewe ubibwiwe ukwiye gucusenga uhagaze ku ijambo rivuga ngo Yesu yaje gusambura ibikogwa by'umugwanizi ibyo byanditse muri Yohana wa mbere cyaga 3:8 ivyo bisigura yuko ubuhanuzi bwose buzoza buci mvutu byerekana ibintu bibi gusa ibyago nibisigura yuko ari umugambi w'Imana hari giye muhimu y'Imana ahishura imigambi ya Satani nawe ukwiye gusenga kugira imigambi ya Satani isambugwe n'imigambi y'Imana ejo tuzokomeza ndio bahezagire mugire umunsi mwiza.